Sir on track. Mashoko ane moto, mashoko ane wondo, mashoko ane wondo, mashoko ane chukura bondo. Usatembene mashoko, usatembene mashoko, mashoko ano pata hukama, shoko rino karapaka wanda. Funza mdara bondi mata, mata, marira unapisa wangu, marira unapata wangu.
So on the track.